kwinto ozokhuluma nawo kuyikhala ikhamba kupasifaningi uNkulunkulu wokulonda uNkulunkulu wokubusisa uNkulunkulu wokuvulela iminyango empumelelo. Namhla udaba esilibheka ulamaphupho njengenjwayelo, okubalela ungakwenza ukusubscribe nokulike le video. Qinisekisa ukuthi futhi you become a member kule channel. Uma uyimember wenza ukuthi ukwazi ukholibile at least ngemadlana encane ngaku-R9 lonyanga. I-account number ikhona. Ikakhulukazi uma ukuthi isichannel iyakusiza, iyakunceda kakhulu umuntu orelaye kuyona ekusizayo yabo ngempendulo. Nawe ungakwazi ukuthi uphonse ezivivaneni. Inamba yami isenze kuphela uma ungumlandeli wale channel. Uma ungayena umlandeli wale channel, ngicela ungayisimise number ngesizathu sokuthi abantu bayangiwhatsapp. Abantu bakufanele ekuseni ngovivi uvuswa abantu, angisavuswa na i-alarm. So lokwenza ukuthi umoya wami uhlala ungasekho endaweni futhi uhlale kuyona, because now ayikho into e-emergency ngephupho. Ngeke ungifanele ngo-4 ekuseni because i-team is not emergency. Yabona. Sibheka la udaba oluphupho umuphupho usejele sengisakuveza ngaphambilini. Kodwa ke sikhuluma ngomuntu ogulayo ephuphe esejele eboshiwe evalelwe. Ngoba ke sakhuluma nje ngomuntu ophilayo osuke esejele, sakuchaza ukuthi umuntu umeboshiwe kasho lokulala. But asithi ke manje uphupho usejele, nake singakusho ukuthi-ke kuwuphawu usejele njengokuthi uma ngokuthi uyagula bese uyibona usejele. Lokhu kungasho ukuthi kungenzeka indlela yakhe siyakhanya ungase udlule emhlabeni yabo, uma ngokuthi ugcine ungakwazanga ukuphuma lapha ejele. Two, uma uphupho usejele kuwuphawu lokuma ukuthi uyagula, luvame ukuchaza ithuna noma ingcwaba lakho osuke uzongcwatshwa kulona. Kuzeke la uyolinda khona kuze kushaye umuhla ke wokuvuswa kwabafileyo. 3, yenzeka futhi uma uphupho usejele singele njengophawu lobuma ugula, usuke lusho ukuthi kumele usukume uthole usizo ngokushesha ngoba abathakathi bayakuthwebula noma kunemizamo yokukuthwebula yabathakathi. So kuba kuhleke kodwa uma ngokuthi ukwazi ukuphuma, ngoba uma uphupho usejele sikuthale njengophawu oluhle uma ugula kodwa ukwazi ukuphuma, ngoba lokho kusho ukuthi kungenzeka uzehlulile iy'gadlo zabathakathi nemizamo yabathakathi yokuthwebula, noma usuke uzolulama uzosinda esifeni sikubambile noma uzosinda ekuguleni okukubambile. Besibheka la ukuthi uma uphupha nje usejele kanti umuntu obambekile ogulayo obangwa nezibi kuphawu luphi? Siyabonga, be blessed. Nihambe isebenzise ngokumlandeli, nihambe isebenzise kuphela ukungifonela direct calls, no WhatsApp calls, direct calls. Ukukhuluma nathi kumahhala, so kuyaye kungibangaza ukuthi umuntu why sikwenza ukuthi ikhulume nathi mahhala bese futhi enifuna ukuthi esebenzise uWhatsApp, ngoba phela lokuthi sithi thina sifonele sikhulume nayo ngoba we understand that people are poor, people are suffering, people are unemployed. So then we give you that access ukuthi noma ungenamali ungasikhuluma nathi, kodwa ke faka i-airtime, zami i-airtime ukuthi friend uthenga ama-minute, i-all networks minute, whatever number kwesengisayo, faka ama-minute bese ungifonela. Hayi kungiwhatsapp, hayi kungiwhatsapp ngalokho, yabo.